madalisane popeza moyo unga komandi madaliso azanga tagwira divine tsikundi tsikundi kagwira piriro kupita kugabira ena kandiseka Yehova wanga mulungu wanga sanandira lero wandia kaine Take a seat, take a moyo, you will come with you.